enye kreputo buom ka nwuru maka obo no kure ka mmetu dia ka onye nweni nwere be maka one piece onye mmetu ha mmetu osini nimi hey na enwe ndi chineke kere mbosu ka no wende kere mbosu wende zde mbosu eke nka na nka mbosu ka hey na nya na adazi enu ya buru egweji ina na adazi ana ifu mgbidi mgbie ijezi na adazi nnuku oburu enye kere foto ina emezi imagine onye maka na ocha local government gade hey summarizing ana kwa tazi meba oa on mara gamba abu mosisi hey abana ha moto na nwoka mara nwoka enye nya poison ka nwa we ruo maka